Yeah. kwenki sakdana annabi kama kike da shugaba kai wallahi akwai saida Aisha ta fada tace sak kike da tace wanga wacce tai
Honey, the fight, you want to get out more time. Thank you.